Eh, tuka maintain haka area inaweza kuwa poa. Hapo eh, yani eh, jua kama nje.
I'm going to leave a board night.
Eh.